Iri ni karuna ryo rya 50 kuri 50 rikaba riri mu bwoko bumwe ni rikaro rya granite ariko ryo murabona riri mu yindi shusho kuko ryifashishwa mu buryo bwa decoration. Kuri ubu bwoko bwose bw'amakaro mwabonye n'andi yose mwifuza ni mutugane aho dukorera Remera kuri Twyford Rwanda.
Twyford.